Onitsha Owerri Road to Owerri, this one to Onitsha, and this place is Mbuka Obosi. Nah, guys, I know Mbuka Obosi. Ebe ụmụ Igbo na-agba mbọ, ebe a bụ Japan.
South-East Governor defend APC chairman.
So, ibe nnachi rụtụrụ aka bụ ndị na-achụ Allen Onyema, the CEO of APC, hapụ na aka na Igbo na-agba mbọ. Chọọnụ ndị ọzọ ihe achụ. A na-anọkata asị na a na-achụ Dangote. Onye Igbo bi n'ide ewu na-acha ya eziri unu ezi ọgịdị na-ebe.
Airpeace, always fly airpeace.
Okay.
My guy, Damian. Hello. How are you?